Utupōro, kua whakaingoatia ngā aroa kapa kahupeka me ngā kahurangi mo te tākaro ngai o Aotearoa Tuatahi o te tau 2018. Kei roto ngā tuakanataina Ioane, Akira rāua ko Rieko i te kapa kahurangi. Kei runga i te pai whakahirihiri Leni Apisai o Ngāti Awa me Jonathan Ruru o Ngāti Kahungunu. Toko mahanga Māori kei roto i te kapa kahupeka ko Ash Dixon te kai hautū, toko fitu o te aroa kapa, he Māori.
Yeah, in terms of 23, we thought experience is going to be important for us early on. Obviously, the Blues are a team that normally start the competition very well. They're a big physical side, so we wanted to make sure we're pretty composed out there. They're a team that can sort of rattle teams in the space of sort of 5 or 6 minutes to take the game away from their opposition. So we wanted to make sure we don't give them too many opportunities to open up and very respectful of those strengths.
Hei, te pō mere, te whana tukutahi, kei roto o te poti, te pakanga.